wakosile chakabefundisipoke kulisa loke badalika Kristu msiba wake wekosu Yesu jibaba mpati fanya utisinsu iso rosa mtitole diakona ni ila kutini Yesuwi amen sisela pape kisele chena msatu kitalele utikosi ina maki siso kuna lo maki utinoba siya hapa na mtate siya fana the conference koto sinke sisa nisweta maki
Sunday school, come in the course, yes. ixesha sithathe incwadi yabaseKorinte bokuqala ichapter 2 egameni leNkosi uJesu chapter 2 chapter 2 encela omnye nje uzotyila amaphepha amabini aye ngapha ngase left uzofumana amaRoma chapter 12 apho siletha konke
Yeah. so asindiswa wabo mayingaphuma into oba usindisiwe wabo ngegama kaYesu abantu bale mihlaba yalibala uba basindisiwe ithikelele mayibe inkonzo yasengqondweni ukunikela imizimba yethu haleluya libe lidine liphinde cala uthathe uverse 2
kanjalo ningamilisiwa kweli phakade
yabo yabo yabo
manibe kumilabumbi ngokuhlaziyeka kwengqiqo yenu ukuze nibe
esilenza tibe buhlungu okanye nibene ndlo haleluya aba bantu nokuba kwabo ukwenza le nto bahle bonwabile thathi ngenye imini le nto le sabe sinecross night nto le nto ndiyayihlalela thixo kule nkonzo siyakuyo uzukundenze le nto uzukundenze le nto nditsho ba kuthi ndide inkosi ndinazo intlo ndizokhala
Yeah.